nembala uNkulunkulu ucebile ngemusa ucebile ngesihawu uze uyasimeme evini lakhe uthi asisondzele esihlalweni semusa uthi sidawufumana lusito futhi sifumane sihawu kuze sibe lusito ngesikhathi lesifanele ngeke ujabhe nebantu labetha kuwe ngeke bajabhe ngoba kulesihlalo semusa wena uyasitakala futhi bese uhlomela kuba lusito nakulabanye uNkulunkulu akakwende konke lokhu ngeliqiniso atinakele wena akuphilise akuphakamise akuphe sihawu futhi akuphe nekuthula kwakhe singwa sakho sakavuka udle sawubona sihlobo sami lesithandzekako ngiyajabula kuthi singahlephelana nawe nawe usahlephelana nalabanye livi leli tawuba ngumthandazo wethu lamuhla silithola encwadini ya Genesis sahluko 8 verse 1 uNkulunkulu wamkhumbula Noah kuthi angisho kuthi uNkulunkulu abengeke akhumbule Noah akukhohlwe wena abengeke alethe lelivi kanti uNkulunkulu wena ukukhohliwe uyawuhlale akukhohlwa uNkulunkulu wamkhumbula Noah wase wendani wakhumbula netilwane tonke kanye nato tonke tifuyo labenato emkhunjini uNkulunkulu waletha umoya waphuphutha etikwemhlaba emandi etsha tiyalo temhlaba tavaleka emafastelwe lizulu avaleka imvula yahamuka emandi aya ngekuya etsha emhlabeni emva kwemalanga lang 150 emandi ancipha nato timanga taNkulunkulu uNkulunkulu simbona akagcinisi imvula nje kepha simbona uvala netimbombi labe kuphuma emandi khona unjalo uNkulunkulu wenda umsebenzi akagcini ngekususa lokuyinkinga lobhekene nayo akagcini ngekugucula simo nje kepha uNkulunkulu uvala nalabe kuchamuka lenkinga khona imithombo yetinkinga uyayishisa uNkulunkulu libhayibheli ke lisitshela uma singanaka nako ukuthi uNkulunkulu waletha umoya waphuphutha etikwemandi emandi etsha waletha umoya kuyendeka vele singaticondzi tinto netindlela tekusebenta kwaNkulunkulu uma kuchamuka umoya nje siyaphazamiseka sibone lokwa nalokwa ngathi kuyonakala kanti uNkulunkulu kukhona lasuke akulungisa sekwe kuthi nje njengemuntu lophethe tonke tinto akasitsheli ukuthi wendani kepha siyati ukuthi nemoya uyamlalela wawubida awubitela kuthi awukweshise na inkinga awukweshise nangemandi leni uNkulunkulu beka solver inkinga asolvela Noah Noah beka solo avalelekile angakhoni kuphuma kuhamba kwakhe ku limited netindlo letinye labekati khumbula tikhanuka abengasakhoni kufika kuto uNkulunkulu wase uspeed up the process wenda kuthi lenkinga ayisheshe iphele akusuthi iphelela nje kepha wathi uNkulunkulu angilethe umoya lota ukwenta tindo tishakutele tindo tithole speed awu unjalo lo uNkulunkulu wakho unjalo nalo uNkulunkulu wami uyadenda tindo tisheshe lebethi tawuthatha inyanga uyadenda tithathe lilanga lebethi tawuthatha lilanga uyadenda tithathe liawa uNkulunkulu unayo indlela yekwenta tindo bese setiyashesha libhayibheli lithi tiyalo temhlaba tavaleka timbombi wativala ngci uNkulunkulu emafastelwe lizulu avaleka imvula yahamuka kwangathi nawe bewunga experience kuhamuka kwetindo lebe utibona ngazuthi sekukhona siphelane verse 3 uthi emandi aya ngekuya etsha emhlabeni akabongwe uNkulunkulu lebe solo kugqwele kukukhulu kuphakeme kuvimbe tonke tindwa tingabonakali indlela ingabonakali indalo ingabonakali libhayibheli lithi kwaya ngekuya kwetsha tindwa lebetifihlakele tacala tembuleka tacala tabonakala bekungazuthi akusenalutho kepha bekufihlakele uNkulunkulu ngemsa wakhe wenda kwaphindze kwabonakala nanawe mangabe khona bese kufihlakele empilweni mangabe khona be ungasakuboni mangabe likusasa belingasabonakali uNkulunkulu akakwende kuphindze kubonakale uNkulunkulu uNkulunkulu welithemba lelisha akabongwe njalo ngaJesu Kristu amen.